Peru, yeah, Zimbabwe, yeah, Runyararo, Ruedu Tose, yeah, Kajarwa, Mukurwaza, Nasitogara, Murufaro, Tosimuza, Unomureza, Tobatani, Zamoyo, Yedu, Tosimuka, Kutitivake, Inonika, Yezimbabwe. Ndikaenda kunyika kure, ndinosua nyika yangu, nguva ingati paradzanisa, inogara Gati shande tipe vana vedu mangwana.